banezerewe ni bande abanezerewe shira amaboko hejuru yo birahimbaye kurongora abantu banezerewe abarundi bose baranezerewe umurundi atanezerewe ni wa murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda niwe wenyine ubu azingitwa umurundi igihugu cy'umunezero mu Burundi hasitse abantu baratwenga
uno munsi simbona ikintu na kimwe kiryoshye muri isi abantu benshi barababaye abantu benshi barihebuye abantu benshi ntibakwerekeje ingene hazoba hasa bose bari mu byiyumviro byo kuvuga ati none ejo bimeze gute uno munsi dufise abanyacyubahiro barushe gusumba abatagifise isi yose yifashe ku matama ndabiri isi ingene yandagayemo ku misozi y'isi turimo iri kutembagaramo ibiziga by'abantu imana tubabarire cyane ubu murasigaye abyara hari ubwo guti none kazoza kaba abana banje naka ko tugowega imana tubabarire cyane ni kibazo uno munsi hari ababyeyi bavuga ati duhangayitse gusuma ingumba zitabyaye
tutanguye kwibaza ko ashobora kuba afite ikindi kibazo abamwegereye ngira ngo n'abaganga ahubwo bobanza kurabira ngaho kuko ku isi nzima uno munsi kubera ihindagurika mu by'ubutunzi nta munyagihugu n'umwe ari hanezerewe byogenda gute uno munsi ngo umunyagihugu arara ubusa umunyagihugu adafise akazi umunyagihugu yicwa umunyagihugu asimpuntu y'isukari umunyagihugu adashobora kuronka ikintu cyo kunywa umunyagihugu adashobora kuronka ibintu byankenegwa mu Burundi ngo anezerwe ivyo ntibishoboka niho duhera tuvuga yuko ahubwo abamwegereye abaganga borabira hafi birashoboka ko afise ikindi kibazo kuko ntivyokunda ko umukuru w'igihugu ashobora gushikiriza amajambo nka benayo mu gihe naho rero bosanga kumbure amagara ameze neza akomeye tagwaye bizoba bigaragara ko adashoboye amabanga yo kuba umukuru w'igihugu ibyo nabyo rero si igicumuro nta muntu ashobora byose niho tuvuga tuti bishobotse rero bumufasha bakamuruhurira akaruhuka kugira ngo ashobore gusubiza ubwenge ku gihe
ndasubiye kubaramutsa nkuko muhejeje kuvyumva mu ntango zano makuru abanyagihugu bariyamiriza ingendo y'ubutungane bwo mu ntara ya Bururi ku bijanye n'urubanza rw'umwigisha Niyukuri Fidele aherutse kugandagura umwana Iranzi Bikeve yigisha ku ishure rya Kajondi muri komine ya Rutovu ni nyuma yaho uno munsi ariho hasomwa ugo rubanza uwo mwigisha agacerebwa gupfungwa imyaka itanu naho nyene ngo bikaboneka ko azoruhira kwitahira abanyagihugu babona ko abarundi bakwiye guhagurukira ubutungane mu kwigiza inyuma intwaro ya SNDD FDD inkuru twateguriwe na Abraha Iteritek
uwo mwigisha Niyukuri Fidele yari yagandaguye uwo mwana yigisha ku igenzi ya 11 munyonyo umwaka w'2023 amuhuraguye amahiri amuriza ko atatundanye ikigo cy'ishure bita Boite Mathematicale kuva amuganaguye uwo mwigisha agumye akingwa ikibaba n'abategetsi bo muri iyo ntara aho bamushyize mu ibaruro rikuru ry'intara ya Bururi akibera nk'uwaje kwatembera kuko yisohokera akagaruka uko ashatse ku igenzi ry'uno munsi rero niho urubanza rwasasa ubwo rubanza abana bahora bigana n'umuhisi Iranzi Bikeve baje gusura bimeza uko uwo mwigisha Niyukuri Fidele yahuraguye amahiri nyakwigendera ariko uwo mwigisha yagumye ahakana icyo cyaha aho yanitwaje ko mu baje gusura harimwo umwana afise ibyo bapfa ibyo yatangaje abari mu rubanza nk'uko bishyikirizwa n'umwe mu banyagihugu batangajwe n'ibyahabereye aho i Bururi icyo cyahinduwe ku mbuga z'umutekano wiwe
baburanishije muburanyi abana barasura baragereza baragereza uwakoze icaha yuko yamukubise ariko gushika uyu mwanya uwakoze icaha yagumye abihakana mbese no mu bana bategereza gusura harimo babiri yahakanye ngo hari icyo bapfa ku ishuri rero si n'igitangaza umucamanza mukuru w'intara yarusha aramubaza ati mbega none ko mufise icyo mupfa ko ari bamwigisha nukuvuga rero uyu mwaka ntiyari kumenya waca umutema acarabura icyo yishura ati twe turabana impapuro gusa urumva ariko nawe baraba impapuro urumva yuko yagaragaye yuko amufite n'izina
inyuma yo kumvirizwa abanyagihugu batangaje n'uko ministere publike yagomba kuvugira uwo mwigisha ni ukuvuga ko yishe uwo mwana atabishaka mu gihe nyamwigisha atemera ibyo yakoze hama agaca asabirwa gufunga imyaka 5 abanyagihugu bariyamiriza ibyugo rubanza bagasaba abajeje ubutumwane ku rwego rw'igihugu kuvira hasi yodose kuko byagaragaye neza ko uwo mwigisha yakoze icaha yagiteguye nk'uko bibandanya gushyikiriza n'uwo munyagihugu
icyatangaje cyane minisitiri Brice yamagiriye igikosa yamagiriza yuko ubwicanyi yabugize ariko rero yagiye kumagiriza ko ubwo bwicanyi yabugize umuserukira minisitiri Brice akuma ashyiramo akantu kavuga yuko ngo naho yamwishe ngo atamwishe yabishaka urumva rero hageze aho bagira bakonkiri bagacavuga bati mbega none muri minisitiri Brice musabiki minisitiri Brice kisaba yuko mufunga imyaka 5 yamusabiye imyaka 5 nta kindi turasabye rero abajejwe ubutungane ku rwego rw'igihugu bavire hasi ugorora iyo dosi uyu muntu ahanwe nk'uko ari umwicanyi kandi yabiteguye kuko nikimenyamenye ariko akoresha ubwenge bwinshi n'amayeri menshi kugira ngo yereke ubutungane yuko atakiri gushaka kumugira
abandi banyagihugu babona ko abarundi bakwiye guhaguruka gira ubutungane mu kwigiza inyuma intwaro ya CNDD-FDD kugira bishyirireho iyindi ntwaro ishoboye guhana no gutunganiza abarundi bose
kuri ubwo rubanza nyine uwo mwigisha niyukuri Fidele abanyagihugu baho ikajondi bari bishikiye ahariko habera ubwo rubanza bashikiriza ko batangaye kumva uwo mwigisha acibwa imyaka 5 bakabona ko yabikoze yabiteguye kuko afise ibyo yishimirije ubona ko kuva agandagura uwo mwana yakumye ajuragiza ubutungane uko ngo yishakiye abo banyagihugu kandi babona ko ibyashitse uno munsi muri ubwo rubanza bigaragaza ibyaheruka kuvugwa n'urongo y'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara aho yemereye umucamanza azoshobora kweza uwo mwigisha kumuduza mu kazi ibyo bita promotion mu kinyamazuru tutega amatwi umwe mu banyagihugu bakurikiranye ubwo rubanza
igitangaje bene igihugu bikazondi ni iki bashoboye gushika muri sentare kugira bakurikirane ingene urubanza rw'ubwicanyi rucibwa batangajwe cyane no kubona minisitiri Brice yubahukayo nyine ikemeza yuko umuntu yomugiriye ikigongwe ku buryo imucira imyaka 5 bamucira imyaka 5 yo gupfungwa ngo kuko ngo bibone ko ariko nk'icyaha yagikoze atabishaka abanyagihugu rero bakibaza bati twifunze ukuntu yaduhagije ubutungane twifunze ukuntu yaduhagije inzego zigenzwa amatohoza biragaragara neza yuko umuntu yabigize n'impaka kubera byo yuko afite amanyanga azokora kugira ngo azojuragize nyene uko nyene kugira ngo ntibamuce urubanza none cyawumva rero abanyagihugu nabo bakavuga bati tubonye ibyo byose yuko minisitiri Brice yemeje yuko uyu muntu icyo cyaha yagikoze atagishaka kandi nawe yigeze acyeme igakimucira imyaka 5 byagaragaye yuko rya jambo ryavugwa yuko umukuru w'umugambwe yasabye yuko uburyo bugaragaza ibishoboka byose umuntu akezwa muri iyo dosiye yuko ashobora kuzoca aronka promosiyo yo kuba umukuru wa sentare kanaka muri aka karere ka Bururi turiyamirije rero aka karenganyo turiyamirije ibintu biri ku biraba mu ntara ya Bururi cyane cyane minisitiri Brice yatanditswe iryo jambo ikemanga yuko umuntu yoba yishe umuntu atabishaka nawe nyine nyine kwicwa atigeze abyemera ariko arabyemezwa n'amasura kandi n'abatasura yigeze aronga nyine kwica kuva nyakwigendera yigira yagumye aturagiza ubutungane n'ubu akaba akibandanya bujuragiza ariko minisitiri Brice igaca yubaka ikavuga yuko uyu muntu yakoze icyaha atakigomba yoba yabikuye
abantu bagandagurwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bagatogwa ibiziga babandanya kwiyongera ku munsi w'imana w'indwi twaraye dusozereye ibiziga bibiri by'umugabo n'umukenyezi vyaratowe mu mazone atandukanye agize komine Bukinanyana intara ya Cibitoke bamwe mu banyagihugu begereye ibice vyatowemwo ivyo biziga bashikiriza ko abo bantu biciwe ahandi baza gutabwa ibiziga muri iyo komine mu ntumbero yo guhuvya amatohoza bamwe nabandi bumvise iyo nkuru babaje babona ko mu gihe abarundi batotsenda ubwoba ngo bahagurukire intwari ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD maze bayikure ko nakabuza izobamarira ku icumu kamwe kamwe inkuru twateguriwe na Aline Munezero.
Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke baganiriye na radio Haguruka ariko batashimye kuvugira ku byuma byacu bamenyesha ko batewe amakenga n'ibiziga by'abantu by'ama byatowe mu bice bitandukanye bigize iyo ntara. Mbere hakaba hari n'abavuga ko intara yawe ya Cibitoke isa n'iyahinduwe itongo ry'abapfuye. Ibyo babivuga bafatiye ku biziga bibiri by'umugabo n'umukenyezi byatowe mu mazone atandukanye agize komine Bukinanyana ku munsi w'Imana w'indwi itwaraye dusozereye. Ku bw'amasoko ya radio Haguruka muri iyo komine, ikiziga cy'umugabo catowe giciwe umutwe muri zone ya Masango, umuhisi akaba atawashoboye kumumenya muri ako karere. Ikiziga cy'umukenyezi nacyo catowe ku mutumba Kiruhura muri zone Ndora aho nyene muri komine Bukinanyana. N'uwo mukenyezi akaba atamenyekanye nk'uko amasoko yacu abandanya abimenyesha. Bamwe mu banyagihugu begereye ibice byatowemo ibyo biziga bashikiriza ko abantu biciwe ahandi baza gutabwa ibiziga muri iyo komine mu ntumbero yo guhubya amatoza. Amakuru atangwa na bamwe mu bajejwe intwaro yemeza ko mu kiringo kidashika amezi abiri iyo komine ya Bukinanyana yatowemo ibiziga 13 bikaba byatowe mu mazone 3. Igitangaza abanyagihugu ni ingene kenshi ibyo biziga bica bihambwa gihutihuti bitegetswe n'abaje intwaro. Abo banyagihugu bakabona ko hobanje gukogwa amatohoza kugira abahisi bamenyekane imvo zatumye bambugwa ubuzima hamwe n'ababikoze. Abantu rero bagandagugwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bagatogwa ibiziga bakaba babandanya kwiyongera mu mihingo itari mike y'igihugu. Bamwe n'abandi bumvise iyo nkuru babaje y'abantu batogwa ibiziga muri komine Bukinanyana babona ko mu gihe abarundi batotsinda ubwoba ngo bahagurukire intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD maze bayikure ko ngo ntakabuza izo bamarira ku icumu kamwe kamwe.
Nkorerimana Tade arongo ivuriro rito rya Bugarama mu ntara ya Muramvya yagerezwa gusahura bimwe mu bikoresho by'iryo vuriro. Aha havugwa imisegeteri ijana, icuma c'imbonesha kurebita televiziyo mu kinyamazuru hamwe n'imatera. Amaze gusagerezwa cane n'abarongoye akarere k'ubuvuzi ngo agarukane ivyo bikoresho vuba bwango ngo yahavuye abinyegurura. Ikibabaje abakozi bo kuri iryo vuriro nuko kuva agarukanye bimwe muri ivyo bikoresho atanguye guhohotera abakozi atwara mu kubabwira ko aribo bamureze. Basaba abarongoye intara ya Muramvya mu buvuzi gusubiriza uwo arongoye iryo vuriro agashikirizwa ubutungane ngo yerekane n'ibindi yanyuruje aho yabishize harimwo amabati n'imiryango ngo yanyuruje igihe hasa n'ugwa iryo vuriro. Ubwo busuma bwose ngo akaba abukora yitwaje ko ari warongoye umugambwe CNDD-FDD muri karitsiye ya Bugarama.
Uyo ashike kibuyo ikanyiri segetera amajana hatanu gusa nukuvuga ko yahibe imisegetera ijana yose. Aho mu karere k'ubugenduzi bamaze kubibona baraje i Bugarama baraca hirya no hino baragira hamwe ingene ibyo by'i Bugarama byifashe. Burya basanze ibuyo vyinshi vyaribwe vyaribwe ekampa yazanywe na Deyizede n'igenere zenteye niyo yajanye muhiriwe abikayo. Amabati yavuye ku ivuriro ikorera zanuba ubu bamwe yarayatwaye. Hari utwe dukoresho twinshi yatwaye bamaze kumusubiriza zimwe yarazerekanye imisegetera ijana yaribwe yarayigarukanye. Icyo gihe tuzi imisegetera niyo yayinyegeje ekampa yari yatwaye muhira iwe twari tunakwiye yayize kubera yari yayihakanye yari yabanje kuyihakanye ekampa ariko mu nyuma iyo ekampa yahavuye ayigarukana ivuriro. Ubu rero ikibabaje abakozi kinoza itere atwanganiye atambuye ukiruka kuko cyo kwa kwa murezi kugirango ashobore kumenyekana ko yatwayizegetera niyo televiziyo rwanda bibona keizeye mbere twasaba twese twakwizwa n'abayegereye ngo dukore kuwo muntu kuko turabona ko n'ibindi bintu bo nibamugumizaho adasaba n'ibirengeyize n'ukuri twasabye atwara ubuvuzi mu ntara ya Murambi kuko dukora kuwo mu kirere ugarama kuko byose yakora byose ariko yishimiye ko ari batwara umuganga muri karitsiye ya Bugarama niho twamuganga mu kindi byose muri karitsiye ya Bugarama icyo gituma twebwe tugisimungenge kuko n'ibindi bintu azobe yose kuko ariho n'amamatira yari yanyuruje mu nyuma twarashyize uva mu hejuru arazigarukana rero mwa mudufashe mudufashe n'ukuri
bamwe n'abandi muri zone ya Bugarama mu ntara ya Murambya bakabona ko abategetsi nga bose bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD umwe wese ngo anyonora ibyo ahambije ku bw'abo banyagihugu abatware ngo bahiganwa mu gusahura itunga rusange ngo bakwiye gusubirizwa ubuhinga bw'ivyuma babanza batumirira mate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya na yande twabateguriye
bato batari gito turi urwaruka rw'Uburundi turi bato bagira kuba igito kwiyibagiza umubabaro w'igihugu intuntu y'ababyeyi bahekurwa buri munsi ibiziga bikazimanganywa ngo abana b'Uburundi ntibahambwe mu iteka n'urukundo rw'umuryango wabo turi abana b'u Burundi bagende ryapfunditswe n'intwari ibanga ryabangiwe ingata risaba ishaka n'ubuhizi ku murundi wese kwikomeza no gukomeza abandi mu rugamba rwo kubohora icatubyaye guhoza ababyeyi no guhumuriza abarundi turi abana b'u Burundi inkingi zitanyiganyizwa n'umuyaga zigaca kure babambone n'abanjana n'ibije ba mahoro yanje azira amahoro ya bose bibagira vuba amarushwa y'abarundi igitutsi cyo kubura ico wiha n'icuhu umugenzi kubera ejo heza hakiboshwa n'abansumirinda turi ubwoko bw'abarundi buzirana na bakaryanisha miryango bama banyote wa maraso y'abavukana dukomoka kuri Nseruka Rukanze yatsinze rumariza agatsindira n'ukwikukira ubu naho tukaba duhanganye n'inkona ngo tuziteshe gutoteza kwica no kwangaza abarundi turi urwaruka rw'amarugazi rufise kumuzirikanyi iragi ry'abatwiguze rwamize akabuye k'intare rwiyemeza kwita ku rutare ngo rushayure igihugu cacu maze neza kuri bose itsimbatare abarundi barangwe ukuri ubuntu n'ubutwari icese gisomwe na Inabeza
akamwana wa mama niko kariko gakora mu gisirikare cy'u Burundi mu gucagura abasirikare bajanwa kugwana mu gihugu kibanye cha Repubulika ya Kongo iharanira intwaro rusange abazindutse uyu munsi barobanurwa ni abatari bwaheze neza inyigisho za gisirikare mu ikambi ya Mabanda y'intara ya Makamba udafise wese umusoda wo kugwego go hejuru ngo amuvugire uwo yurejwe imodoka imutwara mu ikambi biyo kumutukura mu ntara ya Cankuzo aho ahurira n'imbonera kure ngo bategugwe kuzojanwa muri Kongo abo basirikare basa n'abahejeje inyigisho baratabaza ngo kuko imbere yo kubakura mu ikambi ya Mabanda bashuhuriwe ko imbonera kure zirabakubagura abanyagihugu bavyumvise bamenyesha ko ataco batazobona ku ntwaro ya CNDD-FDD ngo kuko naho vyari bwaboneke ko abasivile bahangara abagize inzego z'umutekano bakabaribo babaganza igisota cy'u Burundi ngo caramaze kononwa n'intwaro ihari barico gituma bagiriye ko abo banyagihugu basaba abasirikare kwifatanya n'abandi barundi bababajwe n'ibyo bakoregwa no gutegetse ngo baheze babwikureko inkuru na Ninete na Se Mutoni.
ubwoba ni bwinshi muri abasirikare b'igihugu batari bwaheze neza inyigisho za gisirikare ariko bakazinduka basobanurwamo abazorungikwa kugwana mu gihugu kibanyi cya Kongo. Imbonerakure nizo zari zibacungishije ijisho abadafise ababo bahambaye mu gisirikare ngo bavugire ntibashyirwe mu mugwe batwagwaho muri Kongo inyuma yo kubanza gutegurirwa mu ikambi yo kumutukura iri mu ntara ya Cyankuzo. Abenshi muri abasirikare bari bacungishijwe ijisho n'imbonerakure batwaye amatelefoni ne kugire ntibavuge ibiriko birababako baratabaza kuko badatahura intambara bagiye kugwana aho muri Kongo. Abafite ababo babavugiye bo barungizwe mu yandi makambi ya gisirikare. Umwe muri abo basirikare batwawe mu ikambi yo kumutukura aragaragaza ubwoba bafise ijwi giwe tukaba twarihinduye.
Kakata kusawa, mwakawa arezi, mwesa wisoe. Sebe, awele leseli, maika mawanda, kabe nkubusu wa anuga. Wasawa wa awavu, wakise, paru ngisi, kani kumbari wawana, wasaka wajira, wawaku yungu wakirukaravu. Jiru kumakulu sisi, kumbisa yuko, wangba kudanda maisha mwakukura, mwisa mwungu, wadu wala mwa mirakure. Isnandu wakili chara wawwe, mwisa yikandu kani, kuyo kutani kongu. Mwakuli, wabwe suwa kutani wabise, mwusoda. Asalnya si kamera itu macam tu, asal tu lah, barang barang yang dekat itu, aku kan mungkin masih kerja dalam formasi. Saya tu film kami ini dekat itu, aku tu hitung juga sih, aku kan mungkin kerja dalam formasi ni. Maka waktu itu aku kerja ramah, sama juga dengan aku, aku juga tu jadi program. Mungkin juga program, aku juga tu kita juga nak buat program yang lebih tu. Kecil dia masih berjaya, maka aku pun mau buat video. Aku yang raya, aku film yang dekat itu, aku.
Abo basirikare bandanya bavuga ko nagashiruka bute bahabwa bakiri mu nyigisho za gisirikare batari bwa karonye.
Bara turasaba kubagwa, turasaba kubagwa sikuko. Arije n'abana rakaje kuzaje kuzora. Kandi ama telefone amwe mwe barayaka. Aha naje mu telefone naje mu kurenza iyo liyo. Nasi kundi muno kandi biragoye gose tuba tasunga gose. Ego nasa kurenya tugiye. Ero biragoye gose no kuri. Asahari na gasahara n'iki? Nagashuka ukene kubaza
abanyagihugu babyumvise bamenyesha ko atacu batazobona ku ntore ya CNDD-FDD ngo kuko naho byari bwaboneke ko basivire bahangara abagize inzego z'umutekano bakaba aribo babaganza. Igisenge cy'u Burundi ngo cyaramaze kononwa n'intwari ihari aricyo gituma bagiriye ko abanyagihugu basaba abasirikare kwifatanya n'abandi Barundi baba bajwe n'ibyo bakorerwa n'ubutegetsi baheze babwikure ko.
Mwisoko ya Ruvumera iri muri zone Buyenzi mu gisagara cha Bujumbura havugwa akajagari na matati hagati y'abadandaza bafise ibibanza n'abandi batembereza muri iyo soko bita abavanderi. Abafise ibibanza biyamiriza abatembereza kuko bitarekuwe n'amategeko. Hakavugwa n'amanyanga akogwa n'abarongoye iyo soko gushika aho bagoresha ibibanza vyateguriwe ubutabazi bw'isoko igihe yoshikirwa n'impanuka. Abadandaza basaba ko ayo manyanga yohagarara ku neza ya bose. Nayo abandi bavuga ko akajagari karangwa ku ntwaro ya CNDD-FDD katazopfa gaheze iyo ntwaro itahavuye. Vyinshi tubikesha King Blaise Iranzi.
Abo mwumva n'abadandaza bafise ibibanza mu isoko ya Ruvumera bidogera bagenzi babo batembereza muri iyo soko abo benshi bita abavanderi. Nkuko amakuru ashikira haje waguruka abivuga, haraciye igihe muri iyo soko hibonekeza akajagari kavuye ku badandaza batembereza ibintu hagati mu isoko, kenshi bakazibira ibibanza bya bagenzi babo baterekamo ibidandazwa, ari navyo byatumye abo bafise ibibanza batangura kuyamiriza abatembereza kuko saba kironse ababagurira ibintu byabo mu gihe badasiba kuriha amakori. Abo bene ibibanza babona ko ari nk'isoko yinjijwe mu yindi, bagasaba ko abarongoye iyo soko bohagarika ako kajagari kuko kiretse muri iyo soko ya Ruvumera atahandi wobona abadandaza batembereza mu isoko hagati. Dutega amatwi uwo munyagihugu w'umudandaza muri iyo soko ya Ruvumera aravyigana. Twahisemo kumuhindura ijwi kugira tumukingire.
Hanyuma hari kipandiri kinini cyane giteye ubwoba kiri mu isoko, aho icyo kipandiri usanga kivandiriza ibintu bitandukanye cyane cyane impuzu, ibirato, ibintu by'ibyo kurya bibisi. Ibyo byose ugasanga biyegerana mu masoko, rero bigatuma umuntu aba ariko arabyandaza afise kibanza ari hamba kora atandukanye kandi yewe na leta atabakiriye bamushikira ugasanga abo bavandiri bagize igihome imbere yiwe kabisa igatuma umuntu atabakiriye runa rero ni kibanderi cyishi cyane ukuri ntiworaba icyo abahora bavandiri ibintu baratandukanye za bwire hehe ubuso bandiri tubintu mu isoko ya Rufumbera icyo kibanderi cy'ukuri ni isoko yashinzwe mu yindi hanyuma by'ukuri twasaba nk'ababijejwe by'ukuri ko bakurikirana ikijyanye ikibazo cy'abapanderi kuko nta kibanderi cyo mu isoko ni kubemera mutumira honyine mu masoko yose tuzi niho hari kibanderi kirenze ngirage ngo gusumba n'abantu baba bafite ibibanza ariko baradandaza
si ibyo gusa kuko muri iyo soko havugwa amanyanga y'abayirongoye bagurishije ibibanza gushikaho bubahuka bakagurisha ibibanza byagenewe ubutabazi bw'isoko haba amarobine y'amazi canke ahoca by'ayimodoka kizimyamoto bizimya umuriro mu gihe isoko iyo bitewe n'impanuka ibyo byose bikaba biva ku barongoye iyo soko bashira imbere ubukunzi bw'amafaranga abo badandaza basaba ko abarongozi bo hejuru bo kwishikira muri iyo soko bakabihindura kuneza isoko n'abayidandarizamwo n'ubu dutega amatwi uwo munyagihugu
hanyuma twikindi duteye impungenge n'ahantu hari amabombo yari gufasha ahandi duhe ikibazo kiba nk'isoko igasha ubu rero hari amabombo hubatswe ko ibibanza tubona rero nk'ahandi duhe ikibazo kiba ari nk'isoko ihiye rero tukabona nk'uko ubutabazi bwogorana rero twosaba yuko ababijejwe ko bikurikirana bikurikirana kabisa cyane rwose bakabikurikirana kuko turabona isoko nyine barayizibiranije kabisa barayizibiranije ntihema ntigirante
abandi banyagihugu twayaze bavuga ko ako kajagari kama karangwa ku ntwara ya CNDD-FDD katazopfa gaheze kiretse igihe abarundi boyihagurukira ikavanwa ku butegetsi
imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo muri komine Butaganzwa y'intara ya Kayanza bidogera umufundi w'indimo wo muri iyo komine Niyitunga Seremani ku bijanye n'igurwa ry'ibigori bija muri Anagesa aho atawugurira abanyagihugu umwembu wabo abanyagihugu bashikiriza ko uwo mufundi w'indimo ajejwe kugura uwo mwembu wabo atigera abakira akabasubiza inyuma ukubabwira ko yakweje ibisabwa abo banyagihugu bakaruhira kubitanga ku badandaza baba baje kubigura ku mafaranga ari hagati y'amajanicenda n'igihumbi abo banyagihugu bagatangazwa n'uko abo badandaza baca batwara ya bigori nyene kuri wa mufundi w'indimo wa komine Butaganzwa bakavyinjiza muri Anagesa kugira bace basangira amafaranga arenga ko kuko muri Anagesa bica biharugwa ku mafaranga igihumbi n'amajanindwi ku kiro abo banyagihugu bakababazwa cyane n'ibiheruka gushika aho bari batonze bifitiye ibigori by'ibiro bike bike ariko haca haza umudandaza yavuganye n'uwo mufundi w'indimo azanye itoni y'ibigori aca yakigwa imbere yabo nabo mu nyuma baruhira gutahana ivyo bari bafise gushika ubu agashafu karaniga muri abo banyagihugu bo muri komine Butaganzwa kuko bamwe muri bafashe n'ingingo yo gushorerwa uwo mwimbu wabo mu yandi makomine bihana imbibe naho ababera kure basaba ko ayo manyanga yohagarara uwo mufundi w'indimo agahagarikwa muri ico gikorwa abandi banyagihugu bakabona ko iciza ari ugukuraho intwaro yose ya CNDD-FDD kugira abarundi baronke agahengwa ndabashimiye mwebwe mwese mwariko mukurikirana amakuru mwateguriwe n'uruganda rwa radio Haguruka ni hano agarukiye nkaba nkengurukiye abitanze kugira ngo amakuru ashobore kuboneka hamwe n'uwatumye mvuga mugashobora kunyumva imana ibandanye kubarinda ndabike banuye ndagahwane naho ubutaha.